Yamamunya, Aquaba, Eddie, Eba, NYANSAPO, Casa, Funyaniso, NYANSAPO, Osanan, Madrimba, Sadi, see a shell, Bosin, Jumping, Bionia, Dunimuno, and Yadia Berto near Massa, Na, Yamfa, and Yama, and Niagro, is it true? Eba, Mamre, and one money, a fast son to my, and one my gun, I want ya. Nay, some winning, say a baby bacope, and out when he etched a hot and an ocretro, no, one Sabacana, when you see whom was Yadio, now if you want Casa Bacasam, no, one, and ne, Yadiani. Achemu ewoni ene si okrori eno obrori ngoma sopem so otumfuo OSEI TUTU ono ankasa na boboa no menhia asem ena meken ye saocha menhia agoprama aya na ye bodwa data aboso no eho ena ene ye NYANSAPO ya ba bedrei na ye ba ya na ye se wei eye akwasidae de edi kan kra he won fin champion mienu ene aduonu emienu no se de edi ka ehye mu bonu no eno ena ya ba ba bewra efia hanu a ye be sha se na fe ye twa hu fonyini ne edi nkomo na ye dia mamu nansa na ye beto so bomodin na subscribe e ya no ahye na waja wadwen che na wo de ato na wa liking so e de amanye e wo honu na ye hwe na ye kan de abrasante nyini bedi akonwa afi apema hankura de okuno enkono no e de besin fi jumping mienu ene adionu mienu so oka so de tunsani ene ni wo bubudi a na esa akwasida opem so ye wura ohene wo ba ye wadie no no e ye wo ha de okuno enkono 199 festivals a ye akwasida ena oba ye ye wadi a chese enya asem ketwa ene die ena eka 199 wo ha edi okuno enkuno enu nti sa wo hwe ene se die dwuma die ni ebesi akoso na na se eye sonko kra sanse fi champion mienu ene aduonu mienu wei ena edi kan ya ye ba be pagane aye ni kokro na ye de etwa ede amamo santeman eti ene ya ba be piemu e wo menhia ayembobo ano amfie a chese agoprama ya bodwa data sa wo hwe mechi anoma enya asem ketwa kra a enkonwa empanyimfo ne ahini ntire wonu adikai aba ye mudom na fe na dodo na eba ye twen se ye wura obeba na oba ba begina konwa NYANSAPO ye wura mu die na obedi achi na ya hyem bonso se enne de ebekoso wa habia ye wura wo aba ye wura okọ ye wura okasa empanyimfo eninti ne adwetwe me ne mo kasa ye Asante mantam so afọ Simon wo se mensa wodi kai uniti ye wo posi panyin wo Asante mantam wonu so uniti ene eninti ne ahemfo bebrea wonu aba etubedi machi na afei ye wuram na de ebekoso no so no ye twa ho fonyi na ye de akyerem midi ene abusu apani owusu aduomi eye NYANSAPO a ye sane ne badwem ba subscribe like it na share na afei ye ngrem
I for your room one on a sedia, ye can't etch the mono, and then yasm get to a cry. I feel na him for no a yumuti, macoma, quam, one more, a bed, drab bona, sick, opem, say, opem swan cassa, the nest you carry no brown muscle, or banwa beggy negra. Say ye, or hina wo be ye, a ye, and ana asafo hine, ana asafo, a boache, one no, and no, it didn't see a dear so, NJP. Now, or no, no, or ye sahine. A wudi eko kokon enimu enu nti na bibia sembe hu se asafo boache wafa no a na okura etu a enya asem ketra ye hu se okwabra ne ba ko so edi ne nchepe a wono so no ekura etu a eno so enya asem ketra edom eden twene edi akira ye ba wo ba na waba betena se enche ebre so se ya ya na nopa no opem so wode ni kirim wadum akiremade ena na champion hini fi na okoye amamre ene amani eko ekogu ensa ene ade kokumase fie ni nyina efa akwasidae amamre ene amane ne ho ene ti kwapim so beba na wabetena se wose na hemfo di ka ba kona hene ena chese ya no eyiniti asafo boache ane ye kana fei ene wabegina kunya ye nana asokore mampon hene ono so ne na fade no dem sonkokra akwasra dia tuntum bia biemu ne abammo no ene ade a ahemfo ni bi ena chese ye bu obom ni a ede echeche mu a ene NYANSAPO isane ne magemba na ya mmo ho akwasidae di kan no no niema e koso di edi mu akotene wo se wuti bi na wodo anu kwitwa wisi anu mi no santemo no so ehu bi ahemfo ni bi ena won ma di kai a ne na na ya asantoa edu so oman hima ena won no so eno no a wabegi ne dwa fefefe ewo ehono no Akan na ya santwa na ese eno sa na etie trede trede hini eno no sa enso ena kwa anguma ehini ena tiwe amache bale ena etuaso no ena esio nyuni hini afeye na nabanti na hini bafo usu ama mkwe tia watosu inumu wano so eno noa na hini funibi inso etra ni hun esia e wanuma enye asemke tuwa kwa enuti enen wano wano sedi esi ashamu bono sebi yeku sebi yeku oto abuwa wansampu bukura bichwem nuji hinya yebe di efidia ni batu so na yetwa na mmohu ni dwuma di a wo ba be die e wonne ahemfo ni bi wei eye agona hene e na ono so ene ne dom ne nananom mo so aji akunya e wo nom na eno so enye asem ketwa okatachi efifa mensa agona hene no ono e na etwa ne ba na wayi fufu ene tuntuma e dom na hemfo etwa ne ho ehia wo no no eji ahemfo no wono buso a wono eba maako a ye nyina aye wo atwenyi mu se dwuma di ni pompon so na nkasa no no ebe hye ase e wo ma enye asem ketwa nana sanwansa eno no wona asa odimu akotene pa wo hene ba kwa osapa enye asem ketwa eno no samne ene mo kase yo opemso enye ababa bedu dada na opemso bedu sana ansa na obebedwom na obetena se kwa no no amamre ne amane no no de di pefe di adanse se e wose okko na okokchea abrewa na bobisa abrewa na pom te sei na nkomo bi wo honmo a woni abrewa die e mawre mfi se oba asante mantem ababre amamre ne abakwase mu no no sante ima na na kwa du yi adoma otoso ne nsa emprempren ni no wo ye futufuo e de ma wo hene ne ba ene wo hene prekope e wo mse ni nuanu no die enso amamre ne abakwase mu die wo ye ne maame prekope enu ti ene no na wo se wo de ni chiremu na okko na okoma wo hema achi no bi sana poma nsakra no ba betrasia aba ababa betrasia na yenche ho no momo yenche ahema ni bi abrebia na epesi esua de na eku animu ahanko na ben nyansapo sanse yi sana na mawemba unya ni bebia ahema won maba be di suo bie nuo no sa ohwa yesa akoya chini aka ka ehude a nana nyakon kusi amwa wonya mfinsia adunu nson nana nketia intim abebia wonya mfinsia bi motwe wa akonya so sa enso nana nketia intim abamu wana maka nsisi ano wonya mfinsia bi motwe nana akuya efriye enya mfinsia adunu motwe ewo akonya no so nana kunadu yi adoma odi kan tie ni yepa wonya mfinsia bi anan baako ewo akonya no so nana akosua adoma nyamfinhia du nana amasewa nyamfinhia mkono na nana yedufie nyamfinhia enwotwe e mawre mfi se nana efia sapo nyamfinhia du no baako na nana efia kobi a wodi kanye nyamfinhia no edunu emiensa ewo ehọ e mawre mfi se nana ya echa nyamfinhia na bia sanson ewo akonya no so na nana kuna du yad motoso miensa anase otoso mienu onfa nchemi onya finhia no edunu nwotwe na nana amase wanya kunya mfinchia biasa mienu a enya nana efia kobi sewa ampem a wono nso nya mfinchia biasa nkuna eneye nana kuna du ya domotoso miensa wonya mfinchia num a nyame ya adoma boso mfufura ye besini ye ba na ya ba be chefa no ewe opemso no no opemso ena afei wotu atena wodena ni kiremu na wako abrewa ho se de ye di etu dwa ye kiremu no no na ye hwe afia pem ahankuno ebiokuno enkuno no mu 1999 ena opemso otumfuo OSEI TUTU otoso mienu setem no ne fere na na bere makwaku dia wono ubenya asante akunyi abra na otumfuo puku ware wa ofira ne tuma wotintim wo na okwa akura ena ba ebedi adie ti sa wo hwe ni 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 na de tinse ni ni dia na yesa opemso ebetena ne dwaso obedi adie sa santene no no mfinjia bi onu mienu ni aye ko na bionu ni nsamu amare mfi se oforisi obusu ni edi ani mu mfinjia mpem mienu ni aduonu emienu mu no no wo nya mfinjia na aduonu ni nsa obetena akonya so sa santene eno no na wodi akwaside pa odi akwaside ewum se bi ba bi covid-19 bebu omu ene ade abese miensa na nan etike mu nanso de da nwoma mu pa de so hwe a na nkasante ni oba ayeye nu no akwaside no makomako wo ha aduokuno enkuno 199 ena oba aye a waboa na wadi disi ebete de covid-19 ne ba aye e beyeye no kra na enu nti ye ntini ani nanso no kra nyese ye ani o omaemu ni nyina na ani ye bu mo open so de wotena fie anfie e ya amamre ni amane sefata edidiye ye mum sanke e bebo dwa de se de ne yaboyi a NYANSAPO yetimi abase na ye betwa ne dia bra mu yi no eno ene ntimi ama so sa ntie no kra ye ntimi ntim fim eso pem so ba na aka ba akopɛ na wadi akwasidae ma ko ma ko ahenu ewo ehɔ no mo ntie ehu abakwasem kakra eno no samle yi yasoa no so a yasoa no no ye de ne kɔ ne ma me fi santen ma na kra du yi adoma potosro miensa ni fi aden okɔ no akwa akoma na che na watia no obisa berwa na mpum na di kaka a cho se santen ma oye futufuo e de ma santen a wote akonya so mpirimpirim ni ne ba eno no amamre ni amamre ekwan so sa enso ena ye hwede a nanka ni nua pa a enye nchen kura ene eno no a wonum nyina nipa ba ni a meken ya womu ditintima woman gana ni wiase afa na nyina ahinie mu no 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 wonum maame ene nana afia kobi sewa ampem a okor ekura a wonye nfinsie duasa enkono wa akonya so no no womu emaame ene eno no nti ene no no nyame ato oba ahema na ne yefunu mu pa amene asante mantemui wache yade ewo ni ntini adwetwe wo wo mo nonu eduru binimu wo mo ken wo mo wo mo cha ejina no no ne ma denu ena sese wo mo di hin ewa ha obepiem ewo nana kunadu yadom a wotoso miensa sante ma ni fia na boboa no de wo mo hima kura wo mo sese a na ya ye ne se atabana se pretie emu baye no no ye frem chem se wo hunu ba kubi nso a ewo ekira ayese ntakra ni di pa eye kokko sese na ekire mu a eya aboa ne hu ewo mura mu ni ntakra no no ene yetutu a ekura wo mu no adanse ene se die si ekire mu ane se opem so na eba no ni hu eche se bi egusa bi egonto enipa bia ewo asase so ono ene otimkum nipa da se ni ni otwa na kire enwuma na wode kire ni se eni opem so no no ono na nini na ti obi ani ho na de etie ne se sa akokko sese yie no 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 wonte ne ba bia wo de etie wonte ne ba bia eye ahene nananom wonum na omukura opunzo ba ye wosuo ye didi nanim ye de kire e bia dance pefe se ne huhu ohini bi ba otimfuo bi ba okokuroku bi ba osimpitimprim bi ba ajeze nanim ne nati no 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 obia eni ho ewo ahene mu ewo asase a yete suo nso enu nti eno so ehu abakwasem kakra eno no ewo ehọ no onya ababa bedrawi afei ena ye hwe ye kwa kwobo da bi onye se ne maame no no ntie no no sabia ku onto oduru fie wa no abo awurem da bi eya mamre ene amane eno kwa no opem so duro santen ma abubuwa no 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 ogyira ho kakra be sesima e kosima mienu e ma eno no o se ekoto nkra ne ye kire mu ka kire oba ahema na na kura du yi adomo toso me yansa se wo ba ababa beduru wa abo ano opeso awuram kwanda ho na se kwan na ho ansa ene ama no kwan amo no awuram o ntitie ni o opem so e kɔ ne maame hɔ no maamre ne aba bakwasem mu no saa ena etie ontimi mfiti prekope na onwura ne maame so ai me na me maame no da bi e wo so twen to opem so gyna ho kakra twen sima e kɔ baako ne ne mienu so ansa na wo nya kwan awuram ni abrewa akɔ di nkomo afei ena gya enkomo ne ne kokodi ye ndie ene no de nsɛntwɔfo ye ni hu akwanya wo mo awia opem so eba na wo ba bi pi kɔkɔ sɛsɛ no ene ekura wo no sɛ wo hwɛ ahosu ewum na eye bebre ene na wo mu ehim no ayɛ sɛ ntakra no no ene ayɛ ne mu efɛ ne ntakra edi pa afa tutin kɔkɔ sɛsɛ aboa ne hu ewu wura mu wo no ne ntakra ene yetutu a ayɛ ne sa no wakye awie a wo kɔ na wo hwɛ nkyire mu kakra ewum a na ewo sa no pa bia mu no okɔkɔ kye abrewa na obisa na napumu efutwe bi wo ha aboa de ma no abrewa ne anamose na mpesemiti anamose na mpesemiti efutwe bi wo ha na santen na 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 kwa bi ya bɛ ɔtɔtɔ mu nsa na ɔde ama na akyerema ɛna ɔmɔde twene eyi ne dwom na wo sɛ ogyina ne tie kakra abusia eno no o masse bibi kakra dia che na che se otu atena wo kwenim na ikura dia ja ye se wa sem wa na aka se bruni e won taade wo pem so ntoma de en kanfo bebim toma na efe se dia sian no no se esi de ahosuo na totumu said the yes see English be never cast design no design no design no a corner papa a flower and munyamuno and yen munyam ketwa. Watch your man marry, watch your santin marry, what's up for na pakan? Ya swano a fee and a equemu atane. Oh, quade ye, not just say, Yansapo, ye sanin by dimba, naja, yen shed in the chin, ka crank. It drew baby, I was so jina. Sansen, training in pintin bo, and a marin fee, so open so war bar, a drum with dinner, you know, na brim pong. Ene obia kese enye edom ketwa to santin de animu saa ansana wo ma wo motwa ehia e wo napakan no ho afeyi no du be dia otumi gina na omanfo a wo be nkum ni famu no otia wonu kakra pagya ne nsa na wonu mu edin kita ho kakra ansana wonu ma se twatene akoma ni nti ye kono nkakra sa me die simple so a and that you didn't call. Now you see, job one, no, a fee, and another pompon, so Nancassano, you did a barber's here, and you are sent to a marine fee, same fee, jumping, you know, and you do know, you know, Akwasidae, the kind. NYANSAPO is an imagine, but one day, not subscribe, not like it, not say, not for mine. You be a woman, say, you be a famine's young, be a fast and take up a custom, a hint, see, a hint you. A hinye, ene, a hoo, a ye, ye can't say festivals, no money, a dear no dear. A woman then see a chef and dear no. Yes, master no. A woman then. Na ye dear mammo, na send a be in chima titsu no. One enra, and a younger friend, Obesina, a dear base in you. A dear na dear ye who dear ye to Kosuya, ye mind, wouldn't be a catch or say a friend, a chum, a fiend, takrano. A ekurukura akwabrane a wonu muhim no efe ne kokosese ese eya aboa ben aboa ne huhu a wonwuram mu woni efe nsa kokosese no dachi bia no NYANSAPO ye behwe na yahwese betimi anya na brofu din ne de amamwa enchiniye akese a no so ehimu ewo ewiemu no ebia sa ohwa adeni ayanwenwe de atuma eno so no dachi bia no so no ye bepe ho adisna na ye de abebe nse otumfuo e ba nyekyinye bia enye ntima bia na ye de kata so se ye kyinye edidi opum so achi e bia wone ye ka bia ewo ne e kyere na kofo e na edi e kyere ho se etuo enom ne ejan nom ene ade sensen wo misata mo kane no no sante kokko a ehu fanyini bi e na ye twa e de e kyere mo hana Enya senkotwa ene na abo bia kira buo bia na bibia ye bibi na bibia bete bayira homema ama bayira ma kase a etumpan ana wo se kiri jamase obi nim ye si yintra na nka sante yemfa sante ni agro ntotwa yampia vanchira sante ene asante ne nka ubatu bewie no no na ugina bia mu no na nye enso ene ye si evre bibi human right no ne nyema sachira ya bewia se na ama nyema ye bibi enso na no nkyre se ya shamra se abwasebo ma wonchi obi ania no nche se fenanum fako eye agudie agu prama so na fako kudie agu ene ende e banse enye obi mekuma ndio obu osi ako na odi nti e de age akirema opem so ate esi e wo afakema osi fom dare mamba me akina makwa kwati akonya e esi jesu a se gina bi na sia ene nti e tutu uru one of ba ye one ba I was said, I don't touch her. I don't tell you to come in here for you know me more. And yeah, because there, next year, I don't touch her. Or say, I don't tell you any. Enchiana na omamfo a wonu aba ebe ma opum so ade toche eno eguso na eja one more ede e ma nka kran e ma renfi se ye di kadi atumunim sasa ntemantem so afo era Simon ose mensa enu nyamfo ha asantemantem posipeni oha nkane bia na panyini a wokwa njim oha nkane posi panyini wa sentiment ma kwa njim oha ani panyimfo bebree ya won mu ewo amanyosom ya manyo won ewo ha won nyina ebeboa ama akwasidae di kan e champion ni nu ene etuni mi ni aye fefefe ahye mo bodada na iguso iguso enkwa ene ahoden ene yesre edema ya mu amoye ya hwefo ene yen ya ye ye adwuma e wo nyansapo kasa funyuzi te nyahene ah nyahene ena wono so mfonyini itwato nso no Ayefo na ese eno no ahemfo no ena chese wunguso a no we womo a wonmo ebo asafo boache ana asafo ni echi dom ena wonmo dikaya wonmo ba wonmo echi achi abana no enim se enche enche kra ana na asafo boache na nkasa enso beba na afi wa bema opim so ade toche baka edini si akonya so no no e obai e be chire ni die eni bu ene se die ni so efa I declare Asantehene, which I say, Unim de, Mamre, na a mamre so impotency. Ain't he a nay yen one or cause he did can ye no? We dear, there's a wobble bonnetty dom, a momashi mukina, and untina, I'm for shall see a moody di can ya, one more ba. And say, Enche, on one moon so, or beba, na waba be ma, and so, and a torture, a war, a horn no more. Umguso, Umguso, answer that so, a wah. Asham bodada de bekoso bia no ebetwa na ye de akyeremo ewo udra se de amamrente se de muhwe na wo se okwa hantoma no mema ne de sanetie wo se okwa hantoma no na afiyi no mpabo akra de wonnya mfa meduru ho ye wo ba bia wowro de mpabo no gumba bia oposi ni bi no ejina na kompim so obedu ba bia oposi ni wo se wo mpabo ano afiyi ankasa en mehu se ye na na asafo bo akye duru ho aha amamre kwanso I will say we were in general. Now, we come again in a wee. A true no so crown found cause and take them. David. A mammary moon, no, woman would be true, cause and take them. Nabra phone qua, did you know what the situation? It didn't cost you. It is all right, Afadia and Anasa for watching the buyer. See, see, no. So, we need to buy now for dinner, the children, so I'll have back as a new one. Or Bootum for being. Yes, I'll crack it to my packets here. Get one bubble and my cousin in between. It's also ye be beer. And no, and a cosso home. Abba, a babbage, a new one. A man and a touch it. When they did the town. A dining, a baby would do baby ye and a conya ho, between the idea, as I say. Na wode akwa kwachas nimum ntimi mfa e masante nanim e nkretwi manini se mbeka ya brafo ni bikura ase se wono nkoa na brafo ni ntimi ditu ejina nanim obi ene obiem akutimi sa ayemfo ni bi ene ngusua wono e ngusua e ba bechia opim so no wo hwe dom anu so ato sante amu bana wono de enim enche ense ba antima hene wono so edru no so Ah, any asset to Kwa Mumma, eh, I won't necessarily see our wooden mossy awoke, kwa an abu will be, and so him money be, Moody chair, much a chair banana. A match a ballet, or no so, and a dream so, or betcha walk on no. Sap pepe, egusu, egusua, dear be who be a dear, every moment na ya to din, Eddie, a chiremo, a woman, shia, I'm good one. Eddie car catch him, say, I consider her. Ebi okono enkono eno pumso ba yi wedi akafu ape na edura henu nti akwaside toso bia akshaase kan fin ne kwasie yi kosi na dadu anan so no eh akwaside toso ahenunu oba wa baba bidi sa wo hwe enipa benu a wo mu kura tuo aba bejina ho tuo aboba sen wo num kom ni ade na ekyere se okufo na nkasa oyɛ sahene ediku anim ewa asante manteman wo ba ekyere na na bantemahene bafo wusu amankwetia wo ba enunu ono oyɛ okufo enunti etuo die okubia ekura no enunti ne nemu won se ena na bantemahene so ha antemahene bedru ye jini tuo wo yi na pretwe se ne kom obeyi ne kom ade na wotu na henche no so ade atofo sa afi akwa hantoma no na wode aba fom kakra ansana wotimi akọ opunso ni maru bi se wa ro ne mpabo anso e ya mamre e ya mamre ono nsom fatu intimi mfan kọ opunso ni e ma ni ni nti ni agje ne hu akode nyina awakoto obunu muase amayira ade toche ono so ewia woko afei ena akwamatena na akonde ye ne niema ne kwa nyina obetimi akwakofa na odi ekura ene ye de sese no no se mo hua edna pretwia ede ase ne ko ye de na butri na bunti ye de de ne kura no no so ye de ama no basa ajini tiu na odi aka ho afei otu ati wori a je se ono so eko wadru ho sese eye agona hene e mamure mfi se agona ewo abakwasam kese pa ewa santemantema emfa woni se ne tie bia se ne dwabon tie se di media ni tie agona hene ba ofurafufu e di card ba tumoni se ye wo enipa baasa omo asantemantema wonu itimi efurafufu ono so wonse wakwa ne ntoma no ekofom a okomo opum so ade toche se enipa baasa yi eye tepama hene ye na natural wampem ena afiyi agona ehene womu ena chese wonmu etumi efirafufu emfa woni dwabo no se ni esi ekwa ase okatachie efifa mensa agona ehene no no wonmu mutumi yefufu ena de oka ho bi mu no ensuma nkwa ehene nti eno eno no fatuti mpa se ni pa baasen ena wa santemantema se obeku dwabo bia ase obehu se nkyine ye no no eyemfufu mfufu wonmu afade ni eyefufu a na wo se ohu se ohu e bi atepa man hene ana atwe wampem ana se agona hene wakatachie efifa mensa ana se simankwa ehene wonmko a ena otumi yefufu panfo ni bi eguso a wonmu echiacha yedi ka kana chemu eguso ni nyina no no ai se yesu yesu ade a ye yebe kai bi e wo se kire mu bi anu no ye de beto form na yakoye nim na nchini matiti No, say who say or penny jina or from swimming or be an essay or dead in watches or maybe ever. They say, dear, you drew no, a year ago for ma, one almost so ever grow. One more born in Trinimu than the Utanuano, at Chilamano, one more ediguso, ah, one more boy. Enche, one man Casano, so one more son and Casano. Kitty Adwa, one more now so more a fin almost at Yasi Jum, but that one more, not Yasaka cra, at your open so. Thank you. Apem so asori a wokɔ ɔno wɔti wiye ayɛ sɛ anoma akɔwie biesi ama wotu ane nsɛm mugyagum sɛ anoma bi sɛ wɔkyɛ na na ɔkyɛ no ɛne ntakre hu tete tiebi anoma akɔwie biesi ama wotu ane nsɛm mugyagum sɛ anoma bi sɛ ɔkyɛ apem so a na ɔkyɛ no ɛne ntakre hu keke ɛbrɛ aso kyinie no ha sɛ mahu a agunahene na kakye ɛna waduru no ɔno no ɔne ne di nkra ɔkyia nana Wodi and Grand. Obi come for noche, Nehene, and Noa, and ye assemble to her. What did I cry on any 18 to town? Now, Wodi and cry. Is it you made dream? Precope, now on Fenning Chilum, and when I him fee. O beg Nadia be assay, now a brosser was a woman, Miss Wa. O Kushia, now Ochia, a cry, nor das, and Sana, Wodi Mini Eddie Achim. O no so chilibu, and it dee, now the Achian and Anani. Sanse, only one man and anonymous, and anonymous only one man. You know, the boo, any day, any day, and all. Where we are, we'll try to walk. Aha, what drew Yan and Abantman, you know, Bafu, who swam, and Quetia, what also in me, and catch a fin or no so over no other crano, and Marvin Fisher, a saffo, one would be in me. Aha, what do you need in the town? Na feel to attend. Asabisu. Open swimming. Where am I banon? Adan, who can crawl up a cannon? Yana F. Yana Akumotiki. Na asane fe de ma kono mpo se wom toko toka na se wom mo bibu ne nse no ate de atwe de aba na nim se ano aya na efe amamre sante amamre ani abakwasam akono keke na efe yi anso opusu no kakra se wi gen na sane nso pa na wom wom so apakan no kure timi kire asa no Say the sequel. And that's why we need a pair. Big baby almost said, Oh, my pet ya apacanum, baby open swatting a pet ya cosoca crack. Nancy, ye was soon and cacra, and cacra, and cacra, and cacra. Now, and no open saw, and say, and then a son, he said, You see that down, Hono, and then a copper. A chair say, enough from cry. Open saw a gusra, Sammy dear, who to a pan or qua with many a kitchen tea. Nay, say, I have four. Edi mo ba besi anmo na afino ya semo na ya semo se subscribe na se na like efa e ma eja wadwen kire efa to wonmo wo sunya de me senta kire ya hun sesi anu kokko sese e na de ade ni ekro mo se papa no no so e ye echem edi mo besi ya midi e na ebusu apanyi owusu aduomi e ma wrenfi se obe like na wa share na wa subscribe na eja wadwen kire edi amai ye besia de bi ye ma munyina mo ene share